uko umwaka utashe harahimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro ku isi hano mu gihugu iwacu ntiwashyuzwe inyuma kuko amashyirahamwe nka Niyo Européenne Care International, World Division, IRC, Play International, hamwe na Fondation Charles Nkazamyampi, bagiye hamwe kugira abazohimbazwa umunsi mukuru uzobera mu ntara ya Ruyigi, ku igenekerezo rya 2025 Nyakanga, umwaka w'2021. Mu kiganiro, ayo mashyirahamwe yomi yatunganije kubandisha inama menshi amakuru mu ngoro ndangamuco y'Abafaransa IFB baraciye hirya nino ivyo umunsi mukuru bashyize hamwe mu mugambi twiyunge. Mu ijambo ryiwe Ines Kidasharira yari yaserukiye World Vision International amaze gusigura ivyerekeye umugambi wa twiyunge n'ingene bagiye hamwe yaciye amenyesha azobera umunsi mukuru n'igenekerezo.
Uyu mugambi twiyunge usanzwe ufashwa mu bigo n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya usanzwe ufasha ingo zirenga 2021 mu ntara za Muyinga, Ruyigi, Makamba hanyuma ukabushyigikira cyane cyane ku bijyanye no gufatana mu nda icyo twakwita cohesion sociale ibyo nabyo bikaba biri bukurikirane w'undi mugambi usanzwe ufashwe mu mugongo nyine n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya witwa tubeho neza. Uyu mugambi rero ucanye cyane n'umugambi wa leta w'iterambere icyo twakwita plan national ya development 2018 gushyika mu 2027 usanzwe uvuga ku bintu bijyanye no gutsimbataza icyo bita filets sociaux de base mu mugongo bwungikane kugira ngo canke kwa gufatana mu nda ku rugero rwo mu kibano kugira ngo bashobore kugabanya cane ibijanye n'ubukene canke kuba ntaho nikora mu mihana mu benegihugu mu guteza imbere uburyo bwo kwiteza imbere moyen de subsistance no guteza imbere imigambi bise imigambi nyaruka cyane kandi yerekana inyishu cyangwa ihinduka mu buryo bunyarutse. Uno mwaka rero uno mwaka umusi mukuru ukazohimbarizwa nk'uko mwabyumvise mu ntara ya Ruyigi ku murwa mukuru w'intara ya Ruyigi aho hategekanijwe ibintu bitandukanye kwiruka inkino zitandukanye ndetse n'ibirango hakazoba n'icyo bise amatemoyaje abantu nibo nyine bashinga intare bakavuga bati twahaba tubaye uku tubaye uku byahindutse n'ibi cyangwa biriya.
Nayo ku ruhande rw'umufasoni yaserukiye IRC International amaze kwerekana uruhara rw'iryo shyirahamwe yaciye asigura uko basanzwe bafasha muri uwo mugambi wa twiyunge.
Satana dukorera mu batandukanye harimo ubwambi na mbere gufasha impunzi ziba zivuye mu bihugu ziri mu Burundi tugafasha n'ibihugu byo gutahukana abarundi bene bacu bashobora kuba baragiye mu bihugu duhana imbibe dushobora kubatahukana kubafasha kubaburanira hanyuma turarikira muri iki gisata yuko twumva yuko hakenewe icyo twita mu Gifaransa cohesion sociale kuvuga gufumbatira amahoro umwana mwiza mu gihugu mu muryango kandi twumva yuko kugira habe amahoro mu gihugu nuko no mu muryango biba bimeze neza. Rero nari tunarandira n'ukuri yavuze ibikorwa bitandukanye dukora cyo dukora mu Ruyigi gukora akivuze amakomine dukoreramo ni mu Gisuru n'indi Kinyinya hanyuma ku bikorwa nabyo dukora harimo ubwa mbere gutsimbataza amahoro yawe bivuze sinza kugaruka kuri dufise uko dukora cyo kimwe nabo muri kera baza kugaruka ko ariko cyane nabo nuko dushira imbere gukorana n'abarongozi kugira bashobore kudufasha gushika mu butumwa tugashira imbere gukorana n'abashingantare mu asosiyasiyo twagwana abakenyezi kuko turi mu twiyumvira yuko kugira umuryango utera imbere umukenyezi akwiye kuja imbere kugira ashobore gufasha n'umuryango turakora no mu bintu byerekeye cyane cyane icyo twise club de paix kuvuga amashyirahamwe afumbatira amahoro kugira dushobore gushika kuri iyo hambere tuba twihaye kuko ntaretse narangira byinshi kugira zanjye nabipfutse gusa igitandukanye kuko ndacumva n'uko
Mufasoni yaserukiye Care International amaze gusigura amamuko y'iryo shyirahamwe akerekana neza ibikorwa bidasanzwe rirangura yavuye yerekana uruhara rw'umukenyezi muri uwo mugambi wa twiyunge na cyane cyane mu kugwanya amabakorerwa abakenyezi
kigeze uko ibihugu byose murazi yuko bitabisangiye aho bigeze n'intumbero y'igihugu kandi ikereye international kurabuza kubyisha rero muri uno mugambi wa twiyunge kereye international isanzwe ikorera mu ntara ya muyinga ikaba ikorana n'abenegihugu bo baba urwaruka canke abakuze canke abahumutse canke abasangwa bose uyu mugambi wa twiyunge kuko batabagenzaje mu kwiyunga twese hamwe bakorera hamwe kandi bagakorera bacishije mu buryo bwinshi hariho icyo nakwita kodobe mu rurimi rw'ikinyamazuru mugabo twita ko ari amashyirahamwe abumbatira amahoro ku musozi utatumba kugira ngo ntihagire ubaca mu ryahumye ngo ndetse aze guhungabanya amahoro n'umutekano kandi bagatatura amatati bidaciye mu ngungu hanyuma hakabamo amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana abenshi basanzwe bazi ku izina rya nawe muze akaba ari amashyirahamwe atuma abakenyezi urwaruka canke abagabo canke imisore n'inkumi bagira icyo nakwita ububasha mu bijyanye n'iby'ubutunzi kugira ngo ntihagire uhava ajyana na wambuka kubera guhaye bibiri cyangwa bitatu nawe agashobora kubona uburyo bw'ingeni iyo viyo yirobera gusumba yuko bayimuha kumbure bakanagura n'ibyiyumviro byinshi rero hakaba n'ibindi bijyanye n'abatangamuco abatangamuco n'urunani rw'abagabo rwashyizweho na kere kuva mu 2004 ubwo runani n'urunani rw'abagabo bajejwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi rukaba urwo runani rukora inyigisho biciye mu byeze mu mateyace cyangwa bigaca mu gutatura amatati hagati y'abubakanye cyangwa hagati y'ababana ku bijyanye no guhohotera igitsina cy'umukenyezi rero hakabamo n'ibikorwa no kwita byo guteza imbere komine cyangwa umutumba kandi bakabaha n'uburyo tukakwita hotel transite de mede sinzeno bisigura mu kirundi murantunga murazi ko namwebwe muri aba esipera mu kirundi muraja kumfasha kugira utore ijambo bihuye jewe ntiyaryo naje kuronga neza hama ibyo bikorwa bikaba bituma bisahiriza abenegihugu babikora mu bijyanye n'uko babahemba amahera kugira ngo bashobore kuronka icyo bakwiteza rero uyu mugambi wa twiyunge umugambi usanzwe uza cyane cyane ishyirahamwe kere nk'uko benshi musanzwe muwizi urashyira imbere ikintu kijyanye n'uruhara umukenyezi cyangwa umwigeme yogira mu byo kubumbatira amahoro turabona bamufata nk'umuntu wa mbere ahura n'ibyago iyo habaye ingwano n'iyo amahoro ahungabanye kandi no mukenyezi nawe mena ari karahara mu Rwanda n'abajuru.
Uruhande rwiwe umunonosi rurangirano Charles Nkazamyampi yerekanye uruhara rwa fondasiyo yamwitiriwe mu kurondera mu guharanira amahoro na cyane cyane mu gwaruka aho yerekanye neza ko inguvu ugwaruka ruhora rukoresha mu bitagira kamaro bashize hamwe mu kurondera amahoro no gufasha banaho nikora
ryo gukora abamugari hamwe bateye imbere bakora umwe mutarakane bwabo
Mu gusozera Ines Kidasharira yavuye yerekana iby'umugambi twiyunge umaze gushikako.
Umugambi wamaze kurangura ibitari bike cyane cyane kwigisha abari imbere y'abandi mu masengero cyane mu kibano bamwe bimboneza bituma n'abandi uramaze no gufasha kwigisha bamwe bafasha abanyagihugu mu bigo by'imibano ibyo bita amaze ndetse hakaba hamaze no kwigishwa mbogeza zitari zike ku bijyanye no kugera mu buhinga amabi afatiye ku gitsina hamwe rero n'aya matati cyangwa ibyo bibazo bisanzwe byibagiza mu kibano hakaba hamaze no gushyirwaho imigambi imigwi imigwi itari mike twakwita kleptokrate ya migwi y'amahoro yo gutsimbataza amahoro muri izo ntara nyine mwumvise hakaba hamaze no gushyirwaho amashyirahamwe yo kuzigana no kuguranana bita abavsb mu gihugu mu kirimi cy'ikinyarwanda kugira ngo asahirize uburyo bw'imiryango kugira ngo bashobore kwiteza imbere ndetse binagaruke bifashe kugabanya amatati asanzwe yibonekeza muri iyo mihanda ni uko mu ncamake twuvuga ubwami twiyunge